What impungukes nemingxuma intaka zezulu zinenesi kodwa unyana womuntu akana indawo enhlizweni yakho wayayiqonda into kokubana ikhetseba lebhedengu eli lizongena evangelini ngoba evangelini kuyangena nemirhungele abantu abazimela ngebhayibhile kodwa abanawo amandla kathixo wangena naye ngaphakathi uthi awungena ngaphakathi lo mntu wayingele ngale mini uyolanda amadindala ngale mini uyolanda isikoli zasemfuleni ngale mini uyolanda ama-26 nama-27 ngale mini uyolanda abefundisi bebandla ngale mini uyolanda abantu ukuze bamtsale ngongathi nje bamaqanda ngexesha besisa kuzo Andrea bava nehopu yabantu abazayo besiza ukuthatha uYesu bazalwane yafika kufunda chapter 18 kwincwadi kaJohane uzuyifunda ekhaya wafika omnye waza uJudas wafika wamphuza uYesu yazi bazalwane imbango yobanamphuze niyayazi intoni niyafuna ndiyichazele isizathu sokubana mphuze kungenxa yento yokokubana xa ungumntana kathixo uhamba nomnye umntana kathixo abantu abaphakude manje bathi xa benijongile bathi niyafana le ntetha yenu iyafana nehambo yenu iyafana sama sonke bethule abo bafana wayamhle uYesu sama sonke bethuna ngenxa yokuhamba noYesu ngoba ithi ibhayibhile xa uhamba noYesu uyajika nawe ufane naye bathi abantu xa bekujonga bathi bonani izinto zakhe zisuke zabantsha aba bantu babengakwazi ukwahlula uYesu phakathi kwabanye abantu ngoba babefana nangokuthetha nangenkangeleko ayibo selidiniwe bandla ibhayibhile yam ithi xa ithetha wafika wathi ene-R30 epokothweni amthengise ngayo uYesu wathi ndizokunika isayini uba ndimphuzile nizammazi nguye lowo and xa nimbamba ze nimbambe fast ngoba usenokuthi phitshi angabonakali phambi kwenu bayiwa abazalwane bafika bambamba xa bezambamba uYesu chapter 18 ncwadi kaJohane xa bezambamba laa ngelosi ibisithi yayiwe emnqamlezweni yakhumbula yangena abaphakathi kwabo noYesu ibhayibhile yam ithi bonke bawawaka phantsi bengabethwanga babethwa kukukhanya okusuka kulaa ngelosi inye haleluya yangena le ngelosi phakathi kukayesu naphakathi kwala mahodi ewaca phantsi uYesu ebenetshansi yobaleka sisiwonke wayenetshansi yobana ngabaleka kwewaca wonke umpawa wasuke uYesu wema ujudas fothi into yokokubana uYesu zophi nanyabalale kube nemali empokothweni wasuke uYesu wama abuza umbuzo umngcatsha ngokummanga na unyana wothu betrayest thou the son of God with a kiss bazalwana uthawutsho aphakama namadoda ambamba uYesu for 3 years kwalaqala upetros bazalwana uhamba nezembe ngexesha ayibonayo lento wathi asozenzeke kwinkosi yam le nto wathi rhuthwa izembe lakhe wathi bendishilo ndawufaka ufa khona waya bazalwane kumalkasi watsho ejonti ebethi ndlebe yemka yotshona phantsi and Christ performed the last miracle on earth the last miracle wathatha indlebe bazalwane bayibeka yemanca indlebe layekho utsaza igazi weva umalkasi yonke into ethethayo wathi andiphilile ndingabinawa ndimambe enkodwa esandokwenzeka incebo wathi makabanjwe uyesu akanancebo umntu wajika wajonga upetros wajonga upetros wathi petros uba ngaba bendifuna bendinokucela kuba wathumele ingelosi athumele umkhosi eyi-12 imikhosi eyi-12 besitshilomo sathi umkhosi yi-6700 soldiers ndiyavakala wathi if you multiply 6700 soldiers by 12 that will give you about 84,000 soldiers uthi uyesu ndingatsho kuba wathumele 84,000 soldiers ngoku but ngoku asibi nyama asibi dabi lenyama silwa neziphathamandla zobumnyama kweziphezulu indawo for we fight not against flesh and blood we are fighting against principalities of darkness in higher places usathana litshawe elikhokhelayo kwelo dawo we are not fighting against flesh and blood asilwi nenyama negazi bamthatha baphuma naye abazalwane chapter 12 verse 2 umahebhere chapter 12 verse 2 uyazi bazalwane usathana uyalwa namhlanje uqala kwabikho la mike niyayiqonda le ndiyithethayo isemoni yam ngibambe entloko today ndithek usathana uyaxoka izawubuya yonke laa semoni iyabuya ke ngoku chapter 12 verse 1 emva koko uyolida ku-53 verse 5 isaya kobambe nje lo vesi iya kuyo mayibrata
sise amehlo yethu kuyo Yes.
Full verse 2, my brother. Yes.
Since amehlo since amehlo kuyo imbali nomgqibeleliso wokholo lwethu uyesu owathi ngenxa yovuyo lwalubekwe phambi kwakhe wawunyamezela umqamlezo elidilile igazi waza wahlala phantsi ngasekuphela kwetrone kathixo
Yes.